KwabaseKorinte bokuqala, isahluko sokuqala. UPawulos umpostile kaYesu Kristu obizwe ngokuthanda kukaThixo noSostens umzalwana ubhalela ibandla likaThixo eliseKorinte abangcwaliselwe kuKristu Yesu ababizwe ukuba babe ngcwele kunye nabo bonke abalinqolayo igama lenkosi yethu uYesu Kristu ezindaweni zonke ezabo kwanezethu. Uthi makube lubabalo kuni noxolo oluvela kuThixo uba wethu nenkosi yethu uYesu Kristu. Ndihlala ndibulela kuye uThixo wam ngani ngenxa yobabalo lukaThixo awanibabala ngalo nikuKristu Yesu, kuba natyetyiswa kuye ngezinto zonke, ngokuthetha konke nangokwazi konke, njengokuba ubungqina bukaKristu baqiniswayo kuni ngokukude ningasileli nakwesinye isipho enisibabalweyo. Nilinde kakhulu ukutyhileka kwenkosi yethu uYesu Kristu oya kuniqinisa nokuniqinisa ase ekupheleni ukuze ningabi nakumangaleleka ngemini yenkosi yethu uYesu Kristu. Uthembekile uThixo enabizelwa nguye ebudlaleneni bonyana wakhe uYesu Kristu inkosi yethu. Ke kaloku ndiyaniyala bazalwane ngalo igama lenkosi yethu uYesu Kristu ukuba nithethe ntonye nonke nokuba kungabikho zantlukantlukwano kuni, ke nibe ngabalungisiweyo nigqibelele ngqiqweninye nasicamangweni sinye. Kuba ndazisiwe ngani bazalwane bam ngabakuloklowe ukuba kukho impikiswano phakathi kwenu, ukutsho ke ndithi kuthiwa ulowo kuni uthi mna ndingokaPawulos, omnye ke athi mna ndingokaApolo, omnye ke athi mna ndingokaKefas, omnye ke athi mna ndingokaKristu. Wahlukahlukene na uKristu. Kwabethelelwa uPawulos yini na emnqamlezweni ngenxa yenu? Nabhaptizelwa egameni likaPawulos kusini na? Ndiyabulela kuThixo ukuba ndingabhaptizanga namnye kuni ingenguKrispo noGayo ukuze kungabikho mntu uthi ndabhaptizela egameni lam. Ndabhaptiza ke nendlu kaStefana. Ngaphandle kwabo andazi ukuba ndabhaptiza wumbi. Kuba uKristu akandithumanga kubhaptiza, wandithuma ukushumayela iindaba ezilungileyo, kungabi ngabulumko bakuthetha, ukuze umnqamlezo kaKristu ungalanjathiswa. Kuba ilizwi lomnqamlezo libubudenge okunene kwabatshabalalayo, kodwa ke kwabasindiswayo thina aba lingamandla kaThixo. Kuba kubhaliwe kwathiwa, ndiya kubutshabalalisa ubulumko bezilumko, ingqondo yeengqondi ndithithise. Siphi na ke isilumko? Uphi na ke umbhali? uphina ke umphiki weli phakade. Uthixo akabenzanga baba bubudenge na ubulumko beli hlabathi. Ekubeni ke kuthe ebulumkweni bukaThixo ihlabathi alamazi uThixo ngobulumko balo. Kwakholeka kuThixo ukusindisa abo bakholiweyo ngabo ubudenge bokuvakalisa iindaba ezilungileyo. Ekubeni ke amaYuda ecela umnqondiso, amaGrike efuna ubulumko, thina okwethu sivakalisa uKristu ebethelelwe emnqamlezweni. Isikhubekiso ke eso kumaYuda, ubudenge kumaGrike ke kwabo babiziweyo amaYuda kwanamaGrike, sivakalisa uKristu ongamandla kaThixo nobulumko bukaThixo. Ngokuba into kaThixo ebubudenge ilumkile kunabantu, nento kaThixo engenamandla yomelele kunabantu. Kuba luboneni ubizo lwenu bazalwane ukuba azizininzi izilumko ngokwenyama, ababaninzi abanamandla akamaninzi amamenemene. UThixo usuke wanyula izinto ezibubudenge zehlabathi ukuze azidanise izilumko nezinto ezingenamandla zehlabathi. Usuke uThixo wazinyula ukuze azidanise izinto ezomeleleyo nezinto zehlabathi ezingenabantu nezingento yanto. Wazinyula uThixo ezingathi azikho ukuze aziphuthise izinto ezikhoyo, ukuze kungaqhayisi namnye umntu emehlweni akhe. Ke niphuma kuye nina bakuKristu Yesu, owathi ngenxa yethu waba bubulumko obuvela kuThixo, nobulungisa kwanobungcwalisa nentlawulelo, ukuze njengoko kubhaliweyo oqhayisayo aqhayise ngenkosi. KwabaseKorinte bokuqala, isahluko sesibini. Mna ke ndakuba ndizile kuni bazalwana, andizanga ngabugcisa bakuthetha nabulumko, ndinazisa ubungqina bukaThixo. Kuba ndagqiba kwelokuba ndingazinto phakathi kwenu ingengo Yesu Kristu, naye ke ebethelelwe emnqamlezweni. Mna kuni ndafika ndaba ngothambileyo, onokoyika, onokugubha okukhulu. Nokuthetha kwam nokuvakalisa kwam uKristu kube kungengamazwi oyisa ngabulumko babantu, bekungokuqondakalisa komoya nokwamandla, ukuze ukholo lwenu lungabi sebulumkweni babantu, lube semandleni kaThixo. Ke sithetha ubulumko phakathi kwabagqibeleleyo, ubulumko ke obungebubo obeliphakade nobabaphathi beliphakade ababhubhangayo. Sithetha ubulumko bukaThixo obusemfihlekweni, obo ke bufihlakeleyo, awathi uThixo ngenxa engaphambili kwabangaphambi kwawo amaphakade wabumisela uzuko lwethu. Ekungabanga khona mnye wabaphathi beliphakade ubaziyo, kuba ukuba babebazi ngebengayibethelelanga emnqamlezweni inkosi yozuko. Njengoko ke kubhaliwe kwathiwa, izinto ezingabonwanga liso nezingaviwanga ndlebe nezingathanga qatha entliziyweni yomntu zizo uThixo awazilungisela abo bamthandayo. UThixo wazityhila kuthi ke ngomoya wakhe, kuba umoya uphengulula zonke izinto neenzulu zikaThixo. Kuba nguphi na kubantu ozaziyo izinto zomntu ingenguwo umoya womntu okuye, ngokunjalo nezinto zikaThixo akukho namnye uzaziyo ingenguye umoya kaThixo. Ke thina asamkelanga moya wehlabathi, samkele umoya ophuma kuye uThixo, ukuze sizazi izinto esazibabalwa nguThixo, esizithethayo nokuzithetha, kungengamazwi anokufundiswa bubulumko babantu, kungawo anokufundiswa ngomoya oyingcwele. Izinto ezizezomoya sizilungiselelanisa namazwi la angawomoya. Owemvelo ke umntu akazamkeli izinto zomoya kaThixo, kuba zibubudenge kuye, kanjalo akanakuzazi ngokuba ziphicothwa ngokomoya. Ke ongomoya okunene uphicotha zonke izinto, kodwa yena ngokwakhe akaphicothwa mntu. Kuba ngubani na ozaziyo ingqiqo yenkosi oyakuthi ayifundise? Thina ke sinengqiqo kaKristu. KwabaseKorinte bokuqala, isahluko sesithathu. Nam ke bazalwana, bendingenakuthetha kuni njengakwabomoya, bendinokuthetha njengakwabenyama, njengakwabaziintsana kuKristu. Ndaziniseza amasi, andaninika kudla kuqinileyo, kuba nibe ningekabi nakomelele, unangoku anikabi nako, kuba nisengabenyama okunje kukhoyo phakathi kwenu umona neenkani neembambaniso. Aningabenyama na, anihambi ngokwabantu na? Kuba xa uthile athi mna ndingokaPaulus, athi umbi mna ndingokaApollo, aningabenyama na ke? Ungubani na yena uPaulus? Engubani na yena uApollo? Ingabalungiseleli nje kuphela enakholwa ngabo, njengokuba inkosi yamnikayo ulowo nalowo. Mna ndatyala uApollo, wankcenkcesha ke nguThixo owahlumisayo. Ngoko ke lowo utyalayo akalutho, nalowo unkcenkceshayo akalutho, oyinto nguThixo lo uhlumisayo. Lowo utyalayo ke nalowo unkcenkceshayo bantonye, kodwa elowo uya kwamkela owakhe umvuzo ngokokwakhe ukubulaleka. Kuba thina singabasebenzi bakaThixo, Nina niintsimi kaThixo, nisisakhiwo sikaThixo. Ngokobabalo lukaThixo endababalwa ngalo, ndithi ngokomakhi osisilumko, ndibeke ilitye lesiseko, athi ke omnye akhe phezu kwalo. Ke elowo makakhangele ukuba uthini na ukwakha kwakhe phezu kwalo. Kuba akukho namnye unako ukubeka ilitye limbi lesiseko, namnye nelo libekwe kade linguYesu onguKristu. Ukuba ke umntu ukhe wakha phezu kweli litye lisiseko igolide, isilivere, amatye anqabileyo, imithi, ingca, iindiza, umsebenzi walowo nalowo wobonakaliswa kubo loo mini iyakuhuzisa, ngokuba iyakuvela inomlilo nomsebenzi walowo nalowo. Umlilo uya kucikida ubunjani bawo. Ukuba umsebenzi awawakhayo umntu phezu kwalo uthe wahlala uhleli wowamkela umvuzo, ukuba umsebenzi womntu uthe watshiswa wolahlekelwa ngumvuzo wakhe, ke yena owakhe wosindiswa kodwa ke ange ucande emlilweni. Anazi na ukuba niyitempile kaThixo? Anazi na ukuba umoya kaThixo umi phakathi kwenu? Ukuba umntu uyayo nakalisa itempile kaThixo, uThixo womonakalisa lowo, kuba itempile kaThixo ingcwele. Ninjalo ke makungabikho namnye uzikhohlisayo ukuba umntu uba usisilumko phakathi kwenu kweli phakade, makabe sisidenge ukuze abe sisilumko, kuba ubulumko beli hlabathi bububudenge kuye uThixo, kuba kubhaliwe kwathiwa, yena uyazibambisa izilumko kubuqhetseba bazo. Kwathiwa kananjalo, iNkosi iyazazi izicamango zezilumko ukuba azinto. Ngoko ke makungabikho namnye uqhayisa ngabantu, kuba izinto zonke zezinu, nokuba nguPaulus, nokuba nguApollo, nokuba nguKephas, nokuba lihlabathi, nokuba bubomi, nokuba kukufa, nokuba zizinto ezingeneyo, nokuba zezizayo, zonke zezinu. Nina ke ningabakaKristu, uKristu ke ngokaThixo.